ugatinyuka ndunyihanganire umunsi kumwe
abo kinahaza tuzongere zingira hanze
maze rero nicyo nangira abakobwa mujyana nabo mu kibazo bagashaka kukwikoreza imitwaro yose wenyine
ariko Sylvie waranyibagiwe kandi Sylvie
Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu zacu TV.